see, we go Chicago. Sheri wanje ni ndukuruta, uri sweet uru wambere, my karabo, umubavu yumumurira, hey. Zakujana gacheya, gacheya, urukundo ni gacheya, gacheya.
Sheri wanje,
oh malaika, namuta nguvu zangu.